wenza lula u7x plus 10 to the power 2 wonke parentheses. Into endifuna ukuqala ndinibonise yile nto ingafanelekanga niyenze. Kukhona abanye benu abathanda uyenza ngolu hlobo. Abanye bangathi u7x squared plus 10 squared. Le nto lena irongo. Sayibhala kakhulu wrong. Irongo kakhulu. Ayenziwa kanjalo le nto xa uyibala. Ingqondo yakho icinga ithi bas no 7x ophinda phinde no 10 to the power 2 iza kunika iba ibinjalo u 7x squared ophindwa phindwe kunye no 10 squared asiziphinda phinde ze terms zimbini siyazidibanisa u 7x siyamphinda siyamongeza ku 10 siyamdibanisa no 10 u 7x squared plus 10 squared urongo. Ndifuna niyibone ukutheni rongo. Ufuna nje uzikhumbuze nje u7x uyadityaniswa kunye no10 ugqa uyisquarishe ke lona. Xa unuyibhala kahle unobona ithi 7x plus 10 aphinde aphinde kunye no7x plus 10. Ithetha ukutsho kanjalo ke xa usquarishile xa uno to the power 2. Uba ubuno3 buzawubhala zibe ntathu ngezifanayo uba u4 njalo njalo. Qha ke nguapha zimbini uba ibinye ubuzawubhala no7x plus 10 oyi-1 kuphela. Into esiyenzayo ke ngoku iphetha ukuthi bathetha ukuthi sinee-binomials ezimbini nje qha ezifanayo. Ungasebenzisa u-foil, ungasebenzisa i-distributive method. Buzawuqaphela apha ndifuna ndiqaphele into yoba le case ke ngoku ayifani kunye nezinye i-binomial xa uphindaphinda i-binomial ezimbini ezingafaniyo. Ndizandibonisa ngoba ndithetha ukuthini. Uzayibona ngoba sendigqibile apha ndenza apha ecaleni. Sizawuqala mhlawumbi kwenzele ndinifundise. Basino-a plus b aphinde squared, ne? Sibonile ayingo-a squared plus b squared kodwa ngu-a plus b njengoba benibonile ophindaphinde no-a plus b. Xa siyiphindaphinda sisebenzisa i-distributive property ke ngoku. Sithathe u-a simphindaphinde naliwa u-a. Sithathe u-a kaphinde simphindaphinde nalaa b. Safumana u-a ophindaphinde no-a plus b. Sithathe ngona-a simphindaphinde nalaa b. Saba no-b ophindaphinde no-a plus b. Sithatha nje izithemu zokuqala ziphindaphinde kulaa parentheses yesibini. Sibe no-a squared plus ab plus sazitshintshatshintsha nje siba no-ab. Ndifuna nje ndibhala nje kwenze ifani naliyana. Plus b squared ke ngoku b ophindaphinde no-b. Ziyafana ke njengozibona phayana. Sizawukwazi uzidibanisa. Izazinika u-2ab mos. Ab plus ab ngu-2ab. A squared simbhale njalo no-b squared simbhale njalo. Ndimenze ke lo mzekelo apha ukwenzele niqaphele into enye. Xa sinento a plus b squared. Sizawufumana impendulo ngu-a squared plus 2 ophindwaphindwe item yokuqala kunye nesibini plus b squared. Njengoba ubona ke phana sine-7x plus 10 squared. Loo nto izawubangela sibeni ubani sibeno-7 xa silandela laa mzekelo simenzele 7x squared plus 2 7x ophindaphindwe no-10 phindaphinde kunye no-10 plus 10 squared 100 ke lowo. Uyabona ke umahluko phakathi kwalena i-right impendulo nale irongo. Phayana kule irongo ezi terms zisesiphakathini azikho phayana. Uzawuqaphela loo nto yiloo nto irongo kakhulu ke liyana impendulo liyana xa uthi 7x squared plus 10 squared. Masiyenze lula engoku le expression. 7x squared uzasinika u-7 squared uzasinika 49x phindwe x ngu-x squared. Sibe no-plus engoku. U-2 ophindaphindwe no-7x kunye no-10 ngu-140 ke lo. Plus 140x plus u-10 squared ke ngu-10 squared uzanika u-100 plus 100. Nantso ke impendulo yethu.